through the Holy Ghost.
Okuita moyo mtukufu.
God be the glory.